Doctor Like?
Yeah.
Oh, my dear, oh, you see, standing here. Catching and say, I can't to do this again. One catching and one day, why?
Sister, my own thing.
I know, I'm discussing from my mother.
I don't know. Tommy, did you?
I'm not going to be able to do that. Wow.
That's a wrap for the Demaya, Demaya, dear.
Demaya,
Demaya, dear.
Obama, man, I feel so. You call him?
That sounds so well for you.
Hey, how are you? Who wants to?
I am no client.
Action.
From Sikama, one from Mamia. I want to papa with the Opia community. You will go to the station. From Sikama, from Sikama,
Balance better or no? So, it's yes, it's been so. Oh, yeah, yɛde yɛ wa ɛnyɛ wo dɛm ɛmfa nyɛ wo bia
hwɛa na wowie wo ne yɛkasa kyerɛ
na ɛwiase so obia nim kyena wohu aberante yɛka ɛnanka wote aseɛ koraa anka nyankopɔn kora bɛsɛ nhyira wo koraa
sɛ simple wohu sɛ ɛ simple ɛyɛ simple ma wo ɛnso woampene ɛna ne woamfa ne die so
saa na wokora wo ka wode kora deɛ ana ɔde nkyɛn enti meserɛ wo wofie ano mokɔ afa yɛsuadeɛ obi de woka ne odwane toa at least consider nneɛma mɛpakyɛ wowo yɛ bibiafoɔ ne tu awurade anim na ɛbɛboa wo dakye
Yeah,
you
need
me to tell you, I need me to know who need me.